SN Radio sound so de foforo aba wo se wamane ne sei wamane ne sei na wutiti kai ne hunu se dia enya webe wo ani no ye tu ase ne yensensene so ne senti e ya ware mu nsem e na ama woje wo ho anye bere me biafo wachi e wa ware mu woni oba no awo memu miensa a ewi ase no omu bia anya wo dia papa bia fefe wo baba nipa bi de hu ato so ama untimi mpi eye abusua manson obi asisi wa ma wajapade a esombo afri wonsa obi de usika aye bukata eye insamanse ho nsem na wonte ase eye efishia ho muntokwa woni obi tia otan wani enye na dwuma die yikoma wo wamane ne sei nyabre ne tie bema kokodufo evangelist akosi boaten ne na bedwafo tuada kosi fiada anopa nonko kosi awia prem tobre wotena se na wone emramu nimdefo chechere mramu Pawo how ne wamane e bedan bema kokodufo evangelist akwesi boaten ne na bedwafo na wonsa mfa sa ohaw no enko bio hwehwe ye nche akwan wo asenua wo asante mantem asenso estate junction a ene asenua goil fuel station edin hwe ne ubetumi so afre yen wo 0545 777 366 mesese so bio 0545 777 366 and now says 0205 259 542 Mr. Sisubi 0205 259 542 Yen Gmail account insu ye snradiooofficial@gmail.com DH wo ye social media handles SN Radio wo Facebook ni YouTube and now say SN TV wo Facebook ni YouTube Wamane3 ne saying